Hello, habari, karibuni tena kwenye channel yangu ya Veronera urembo na fashion. Karibu sana kwenye hii channel. Tafadhali hakikisha una subscribe hii channel ili usipitwe na video zangu ninazotoa hapa kila siku. Like video my dear.